Husbands are still from their wives.
Agana na mugamba ojira omporo omutwalo ogwo nja kugusasula.
They borrow money and
abasajja abatayagala kusasula bakyala bammwe mulekerawo okuppa.
Stop bilking your women.
Ngambira kulanyerekerawo okuppa.
Tell your neighbor, stop stealing.